comment va baje connait ni allowance so ali ni ki customer yen ko
dere mo le dali 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 ma ko wa bi dali 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 ma ko se ma bi fun ni shop dare dali 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 ara ko dali 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 ma ko se ka bi se ko bi dali 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 dali
To the day I die.